Itanje byose birakingiwe ni kuri kose birazitiwe kandi byo nkora simpomba ntera ndi imbere ni ngombwa kwishure ndamenye ndabizi ndi umuhizi w'inkomezi nija ahubwo bafise ku kazi biduga bimanuka nije kugororoka yemeye yaramanikwa nanje nca ndacungurwa hari jambo nciye nibuka rya jambo nsomiye ngiye kuryama rya jambo rimwe nkunda cane rimwe nyene nyene rigumye umutima ngo naracunguwe narahariwe mu mishishago yiwe niho naronkeye gukira kuri ubwo Jesse nkigwara Jesse nkigwara Jesse nkigwara naraheza gira kandi sindi jenyene ubwoba urateye ubwoba kinyoma kibagisha kakugumi nyuma narahariwe naracunguwe ngwino ndabe narahiriwe narahiriwe Ugeni je wamabumva ko ibyiza byose bitemba ko ndenza ko ntigamba ko ibyijuru nabyo bimba ko duwera nacunguwe jewe nuwera oya ndaje dorera nacitse mushasi nkakera bicharemegisha Yeah.